Chukwu biko biko gọzie nne m nye ya ọganiru. Chukwu biko gọzie ochie dike mama. Nna gọzie nne m, nne m ochie dike nne m. Chukwu biko gọzie ochie dike mama. Nne m nne m ezigbo nne m we. Nne m nne m ezigbo oyoyo mama. Nne m nne m ọmalịcha mama. Chukwu biko dadị gọzie nne m nye ya ọganiru. Nne m ama mma ọ bụkwa nne m we. Nne m ajọ njọ ọ bụkwa ezigbo nne m mama. Ụkwụ ejighị nne m ọ bụkwa nne m we. Chukwu biko dadị gọzie nne m na nna maka. Chukwu biko gọzie ochie dike mama. Nna gọzie nne m, gọzie nne m ochie dike nne m. Chukwu biko gọzie ochie dike mama. Nna gọzie nne m, gọzie mami ochie dike nne m.